Hebu kuja unisaidie hapa, shikilia hapa. Hey, hey, nini kazi bana?
Aki, aki, aki dana.
Oh my God.
Hey, unajua nini kupika lunch?
Tunapika lunch na nini? Sikia venye hao yako inaanika. Aki.